Salubonani, thanda ukulibingelela ngegama leNkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu osigcinayo ukusa kwamalanga. Siyabonga konke uNkulunkulu asenzela khona. Kasifundeni lathi ukumbonga sokwesithandekayo ngoba uNkulunkulu uthembekile ezimpilweni zethu. Kasimbongeni ngakho konke asenzela khona, lakwenzela izihlobo zethu, akwenzela izimuli zethu, akwenzela abangani bethu. Simbongeni simphakamise, akwenzela ilizwe. Simbongeni simphakamise uNkulunkulu okumele abonge. Njengoba semhlabeni sokwethandeka iBhayibheli ikhulumile, liyakhuluma kubana kulezi zinto esizakwenzakala, esizaveza, ezaba ngama-signs okuthi uJesu yeza masinyane. Khonokho esiphila phakathi kwakho kwakhathesi kuyasitshengisa ukuthi zinsuku zokucina, njalo uJesu yeza masinyane. Njengoba uJesu esiza masinyane, kuqakathekile ukuthi mina lawe kasibe nokudlalwana obuhle loNkulunkulu sokwethandekayo. Bulungiswa ubudlelwano obuhle loNkulunkulu ukuthi ukuthatha iBhayibheli uhlale phansi ulibale. Ngicela ukukhuluma lokho. Nxa sibala iBhayibheli, ubala amavesi, ubala ichapter, kumbe ubala ngecharacter enye eBhayibhelini, singabaleli abanye abantu, zibalele, ngizibalele. iBhayibheli likhulume lami, uNkulunkulu akhulume lami, uNkulunkulu akhulume nawe. Kuyalungisa ubudlelwano phakathi kwakho loNkulunkulu osezulwini, phakathi kwami loNkulunkulu osezulwini. Okunye okuqakathekileyo yikubana sithathe ithuba lokubana sibe sikhuleke, sikhuleke sobesithandekayo, sikhulume loNkulunkulu. Nxa sibala iBhayibheli, uNkulunkulu ukhuluma nathi. Nxa sesikhuleka, sesikhuluma naye. Then sibe sesixoxela abanye ngomusa kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Kuqakathekile. Then okunye ngihlala ngikucela, ngiyakucela izikhathi zonke ukuba lokhu budlelwano bethu loNkulunkulu nobudlelwano bethu labanye abantu, asiphileni kuhle labanye abantu, asiphileni kuhle labanye abantu. Noma bona abantu bengaphili kuhle lathi, noma bengasithandi, noma bengasikhulumi kuhle, thina, mina lawe esesizwa lintshumayelo yanamhlanje, intshumayelo esihlala sizizwa, sikhuthazana. Asiphili kuhle labantu abaphila kuhle lathi, labantu abangasiphathi kuhle. Kasibaphatheni kuhle, asibakhulumeni kuhle, asibakhangeleni kuhle, asiphileni kuhle labo, uNkulunkulu asenzele kuhle. Then kulabanye abantu abayisekayo empilweni, wena lami ngenxa yokubana sesilizwile ilizwi likamlimi, siyalizwa ilizwi likamlimi, asibadobheni labona abantu abayiswayo, sibasondeze eduze, sibaphathe kuhle, sibanike ithemba, sibaduduze. Abadinga usizo lwethu sibancedise. Nxa sesibancedisile, sibancedise ngokwelizwi likamlimi, lesi sandla singenza, lesi singabikwazi lokho esikwenzileyo. Uyihlo sezulwini okubona okusensitha angakubona lokho okwenzileyo, abe sokubusisa publicly igama leNkosi bese lidunyiswa. Asiqhubekeni ke lapha u-2 Kings uchapter 20, sibe sesibala lo-2 Chronicles uchapter 33. 2 Kings chapter 20 sithola inkosi uHezekiah. Sike sakhuluma ngaye esethuselwa, sikhulume ngaye ehlaselwa. Kube yithi futhi sithokozana siyahlaselwa, kubuye inkulumo ezenza ngani uNkulunkulu kalamandla, kubuye izinto ezenza ngani uNkulunkulu engehlulwa kumbe uyehlulwa. Ngasikubambeni lokhu namuhla, sikubambeni insuku zonke. Ngaze kungani uNkulunkulu engehlulwa, uNkulunkulu kehlulwa ngumdali. Akula sidalwa esingamkhuleli uNkulunkulu. Zonke izinto ezikhona emhlabeni zingaphansi kwakhe, yena ngusomandla. So ukumethemba thina, nxa simethemba uNkulunkulu, yithi esile advantage ngoba sithola amandla. Ngaze kube izimpi, ngaze kube yini, as long sisohlangothini lukamlimu sivikelekile ngoba ngusomandla, ngumdali. Impilo yonke isesandleni sakhe, umhlaba wonke usesandleni sakhe. So singamethemba othembekileyo, sathola amandla, sathola ukuvikeleka, umlimi abese senzela kuhle. Nxa esenqobile uHezekiah, simthola esefikelwa ngumkhuhlane kulokumangalisayo. Waletha ama-reforms, wadonisela abantu, watshengisa abantu indlela yokukhonza umlimi. Simthola lapha esegula, asikubambeni lapha. Simthola esegula. mphinde mana ngiphinde iBhayibheli sithe silibala sathola iintroduction enhle ngoEzekiel kuthiwa wayemethemba uNkulunkulu wahamba ngendlela zikaDavid lanxa kubuya isitha watshengisa ukumethemba umlimo ngokugiqela khonoko kukhulunywe yisitha wakusa kumlimo uNkulunkulu wamkhulula yena lesizwe sakhe enjalo ethembekile kumlimo njalo ethembe kumlimo uyagula ngicela sikubambe lokhu ngicela sikubambe lokhu ukuthi kuyenzakala kwenzakala izolo kuEzekiel kwenzakala kuPaul wake wagula kwenzakala izolo kwabanye abantu babanga Abraham engumngane kamlimi kwenzakala ukuthi angabi nomntwana. Ziyenza kala izinto empilweni zethu. Hathi ngoba umlimi sesiflathele, kodwa uyavuma kwenzakale ukuze kuvelakale ukuthi simethembo okungakanani. Nxa usugulelwa wena ukhonza umlimi osezulwini. Kayisikho ukuthi uNkulunkulu sekukhulelwe yisitha. Kayisikho ukuthi uNkulunkulu ubelibele, kodwa uvumile ngoba iBhayibheli lithi lona nazi indaba emnandi. Maze kubuye into enzima emhlabeni, kubuye into elukhuna empilweni yakho. iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthembekile, kasoze avume isilimo esingaphezu kwamandla akho. Uyavuma zisehlele izilimo. Ukuze kuvele ukubekezela kuvele ukuthi siyakholwa phezu kwe-ami yavuzama ukumhlasela isinqotshiwe uHezekiah kuchapter 20 ka-2 Kings wagula wabangwa lezibi kulakulini abake bagulelwa bayakwazi ukuthi endlini yomuntu ogulayo kulelinye iphunga elikhona elingekhoyo kwezinye izindlu lapha angahlali khona kungase kunuka lamaphilisi kunuka le mithi khonapha yagula inkosi yabangwa lezibi wagula sekwembula kwembeswe pha abantu bemile bezombona bakhangelane songamehlo banikini amakhanda mbijana andi yakwazi liyakwazi siyakwenza empilo siyakwenza e-UPH siyakwenza ezindlini nxa sivela bona abantu size sikhulume esegedini hayi ukuthi nje umuntu kalandulwa kodwa lapha elakusasa alingeke liphume bhudilani wobandilungise bahle balandula abantu saphila waba njalo Ezekiel wagula ethemba uNkulunkulu wagula izolo umlimi emkhululile esitheni unganqoba sikubambeni la unganqoba izolo kule yinto okumele uyinqobe namhlanje but into enhle yile umlimi engakunqobisa izolo uba lamandla okunqoba inamuhla unganqoba inamuhla kulamandla okunqoba ikusasa nxa umethemba lapha kule nto eyenzakalayo la In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Wagula, wezwa yena umagula. Lapha sengigulela ukufa. Yeah. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, this is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die, you will not recover. Asambele. Napo yagula. UIsaiah lo wayekhona, nguye wakwamnika ithemba ukuthi angakhathazeki, impilo yomlimi uzayinqoba. Izolo be-athakwa yisitha. Wabuya le message yethemba. Wabuya le message ye-assurance ukuthi uNkulunkulu usohlangothini lwethu njengesizwe. UNkulunkulu usohlangothini lwethu njengenkosi yethu. ofana nayo ulanda indoda egulayo odokotela sebekhulumile ukuthi uzakufa izalukazi phela abadala balelihlo elibona bayabona ukuthi hayi lapha umuntu lo kaliphumi kalitshona ngangizwe kangikwazi ngangizwe abantu besithi lanxa umuntu egula esegulela ukuthi useza kufa laye uyazizwa izolo bebebiza oJacob babiza abantwana bakhe ababusise ekwazi ukuthi useza kufa then kulekalakatha yemeseji la indaba kayikhwe ekufeni ekuguleleni ukufa okukhulunywa libhayibhileni indaba esemqoka lapha elethwa Isaiah uthi yena hayi ndoda ngithuye ngumlimi ngicabanga ukuthi wezwa bemnyenyezela ngangizwe besithi bona abafundileyo nxa umuntu egula ama-senses wonke engafa i-test ife i-sight ife umlimi wasesenza ngabomo lokhu kumnandi lokhu ndithe ngikubala athi amen lanxa umuntu engela appetite abafundileyo bathi kule sensi engafiyo lanxa umuntu ekukhoma ongabuya angakuboni kule sensi engafiyo sense of hearing okokuthi lanxa umuntu eselele laphana elandulwa usungamnyenyezela ngojesu ozamasinyane nxa lina kade libone lisithi ukufisela yena ngalesiyana isikhathi i-sense of hearing ingafanga hawu mlimi lapho wenza kuhle la mlimi siyambonga I think wakwenzela ukuthi kungabi lo muntu ozayelahlwe ngatholanga ithuba lanxa ithuba libalekele usaphila nxa usulele so ku-intensive care abantu bengangeni kungena two kungena one bengakunyenyezela bathi bona hayi mfowethu kasikwazi ukumbuza phuma lapho esikucelayo ukuthi wamukele uJesu njengenkosi yomsindisi noma amehlo evalekile kodwa uzakubezwa imeseji uyamukele cabanga ukuthi elele la bayabuya bafike banyenyeza ukuthi umprofethi u-Isaiah sefikile phakathi kwakhe abe lethemba Ela ukuthi nxa umprofethi esefikile ulele so nxa umprofethi esefikile sengizasila useza ngitshela indaba ezimnandi prophet afika athi yena lalelani la this is what the Lord says put your house in order because you are going to die angabuyile ezitolo eziningi umprofethi angikholwa lokuthi wayethwela ibhanana ngoba wayebuyela indaba yokufa wayengathwalanga bhanana wayengathwalanga ijuice mbona kukhuluma la wayengathwalanga ibhanana wepha uyazi ukulezinye izihlobo zethu kulaba abangani bethu sobezana ngicela uphi ngikhuluma la kulabo kula bangani bethu kulaba abaphilayo kathesi i-ice cream kabayazi i-yogurt kabayazi ibhanana ijuice kabayazi bazaze bayekunambitha bengagula khonapha sebekudla bengela appetite asike nisibenzeleni ifavor abantu besaphila beqine nko nangona ufike la i-ice cream simelthile bake bayikhothe kuphela bezwe besaphilile beqinile so manje alikhuluma lokhu mina ngikhula ngangicabanga ukuthi iyogadangidle kodwa ngiyijayelanga ngaze ngayizwa sengingaka iyahamba iyogada baningi abantu thole kuyikhabothi lokhana esibhedlela sokulamajuisi lapha kwabalani lapha zonke izinto ezimnandi ziphathelwa umuntu abakwaziyo omamphathela ukuthi kala appetite nxa esaphilile ngaphathelwa kuthiwa ikudlalisa imali Ngicabanga ukuthi ukudlalisa imali yilokhu kuphathela umuntu okwazi ukuthi kasozadle. Ayizawa hambe ngela ice cream, uhambe ngela banana, wazihambele njalo wafika wahambe eceleni lapho wathi hayi vela ngihlale. Mthunywe ngumlimi uthi enizokutshela ukuthi uyakufa. Hey! Lina i-statement esingakho kuvela ugulu umntathu uyakufa. Kungathi kubuhlungu ukuthi umntathu uzakufa uphilile. Ayizathi angihlali kodwa uthi enizokutshela ukuthi uyakufa. Eh. But i-instruction ekhona yile ungakafi. Put your house in order. Manisigijime la. Put your house in order. Ngicela ukukhuluma lathi esiphila namhlanje. Esicabanga ukuthi sile kusasa, esicabanga ukuthi sile next year, esicabanga ukuthi silo 2030, esicabanga ukuthi sizakhokhoba, esicabanga ukuthi sizatshadisa abantwa bethu. As long sisaphila, nansi message. Sizakufa ngelinye ilanga. But sisaphila singakafi. Gacho uIsaiah ukuthi qoqa imali ube nemali eningi. Uthi yena ungakafi ngoba uzakufa. Put your house in order. Njani Isaiah? Biza abantu bakho, imuli yakho. Biza isihlobo ongakukhulumisani lazo. Kukhunyiswana imilotho ungakazi. Xolela abakonileyo. Put your house in order. Abanye sizakuba sengozini zemigwaqo. Sasizwe kuthiwa amaframe atshina ayawa. Kwesinye isikhathi ungaliswela ithuba. Usuklabalala, ugagadlela isitulo, wesabe, ukhohlwe. Isimemezelo lesi lesicelo esikhulunywa ngu-Isaiah. To put your house in order. So, okuqakathekileyo ukuthi sizaphila, sizaphila. Asiphileni into zonke ziku-order ngobusuku lwethu, kasilwazi. Ukuthi siya kufa njani, kasikwazi. Put your house in order. Omunye umndoda wake waxoxe sithi yena ebuzomama wathi bomama umkakhe uphumile ekuseni uyakwazi ukuthi ugqoke yini amasoksi anjani. Yenzakala ukuthi abe sengozini kutshawa ikhanda lingabonakali. So kumele umidentifye ngezigqoko. Phela kulabanye abantu abaphila ndawonye bengakhulumisani. Kulezela mani eziphilani ezazalwa zatshiyelana ivele. Bale minyaka bengakhulumisani ilizwi lika-Isaiah galisabuyi kuHezekiah selibuya kimi lawe lithi lona put your house in order. Reconcile labantu elixabeneni. Babize lilungisise. Obunye okumele sikwenze. Ikulungisa ubudlelwane bethu nomlimi singakafi. Put your house in order. Check ukuthi wena lo mdala kuright yini sobethandekayo. Njani ilanga liphumile, ilanga liyatshona, umnyaka uqalile. Yikuthi lingatshoni liphume ungavumanga izono zakho. Ngoba kasikwazi ukuthi kungathi waqoki nini. Put your house in order. Kwesinye isikhathi siphila sithi asilandaba okungayisikufa kuyini. Hayi, izihlobo ezithandekayo. Put your house in order. Silwa nabo makhelwane uthi kawuncengi muntu phela abantu ngabakuphefumuleli. Bhayibhile ithi lona nanxa unjalo, put your house in order. Lahla ipride. Ufunda ukuzehlisa. Bantu abatsha sibhizi siyafunda into enhle. Haleluya. Kuhle ukuba lesizwe sabantu abafundileyo. kodwa singakhohlwa emhlabeni lapha ngaphansi kwelanga uJesu engakabuyi asilambilwe ngunaphakade. Lalelani ba. Kuleyinye iparable ekhulunywa ngendoda eyinothile eyabuthelela izinto yatshala enala ithe isitshaya inala yathi ya wodi ngakho iziphala zibe ziningi ngigcwalise la. Ngangisizwa istatement lali yasazi esijale ukusikhuluma ukuthi ha sibantu ngabona sende nto le ivela sakhulumi lo muntu. Ngiyabe ngifunana emuntwini. Indoda le yathi sigcwalisile iziphala inkomo zizele kulamatanka ochago kunzima kunjalo amaqanda imali kugcwele ama-vegetables kugcwele imota zigcwele ifuel ziphandle wabamba iqolo wathi ya into ngiyazeza abantu kodwa ilizwi laselikhuluma limnyenyezela bathi hayi wena uyacina namhla ukuphila kusasa uyabusufika. Shiya zonke izinto leziya. Siyaphithizela emhlabeni, singene ngale siphume ngale, yabe sikwenzayo kuhle kuyasincedisa, kwenza mhlawumbe lempilo ibe right, but kayisikho kusemqoka. Kusemqoka yilokhu ukuthi sibe kwazi ukuthi siza kufa. Dala sakhule emuva le. Sasikwazi ukuthi kufa umuntu ogulayo. Njalo kwakusifa abantu abadala. Khathe sizihlobo ethandekayo liyakwazi ngofakazi. Kufa loba ngubani. Kusana abagulayo kufa bazombona. So ungabi le ndaba, ungameleli ukuthi kumbuqalise ukukhwehlela, ungameleli ukubona umzimba wakho ucikizeka, uthi ngasukunjalo senza gijima, ngiyelungisa indaba yami loJesu. Khathe sisaqinile nje, ilungisa indaba loJesu. Put your house in order. Lapho gijimisa i-degree. Ungakhohlwa ukulungisa indaba loJesu. Njalo ilungisa kathesi. Ngoba ikusasa sizobe sithandekayo siyakwazi asiyibambanga ngesandla. Ikusasa ayisiyo yethu. Bible liyatho ukuthi nxa sikhuluma singathi ukuthi ha kusasa next week ngizakwenza so kuthiwa sikhulumeni sibe kwazi ukuthi impilo ayibe esandleni sethu. Sithi thina nxa inkosi ivuma. Ma inkosi siphilisile. Put your house in order. Because you are going to die. You will not recover. Amakhosi nxa silalele lapha asikulaleleni lapha amakhosi, asikulaleleni lapha zinduna, asikulaleleni lapha abafundisi, asikulaleleni lapha ama-elders, asilaleleni bufather nabobani bani labobishop, angazi ukuthi e-church yakho ubizwa njani, kasikulaleleni bosobhuku, asikulaleleni labe workers committee, silaleleni lapha labakazibuthe, abe-residents asikulaleleni la. Indaba ingapheleli ekunxuseni amabhuku kuphela. Sibe kwazi ukuthi amabhuku noma ebuyile noma kawabuyanga siza kufa. Put your house in order. Sukusela namhlanje kusiya phambili asitshintsheni indlela esinyathela ngayo. Ngoba asilayo impilo kunaphakade siza kufa. Siza kufa. Wasephuma echibilika nanguyala pa ezihambele uIsaya echinda bengaka chinda bengaka right asambile sipedenini Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Taza tseliwe u Isaiah chibilika hand Bible itlona abese chibilika so kancane akhangela emdulini akhale akhuleke athi yena remember how I have walked before you faithfully. Akathekile kimi lawe. Akathekile namuhla namuhla so ukuthi phambi kobuso bukamlima sihlambeni njengoHezekiah sibe lesibindi ukuthi mlimi I have hoped before you faithfully sethembeke endleleni zethu sethembeke kuma-dealings ethu emakethi lapho esithengisa khona sithembeke tshaywa ngaphansi ibhakede litshaywa eceleni kufakwa amatamatisi a-raidi esenta kufakwa raidi abolileyo ngaphansi nxa umuntu wakhona ahla kuvalelwe kuhleli kotshisaka uyabona ngendlela as long as uthole imali kumele njengo-isaya sivume sithembeke ekuhambeni kwethu kwansuku zonke phela sikubambeni lapha ukuthi uthembekile kumlimu kuvela ngokwethembeka ebantwini. Remember, Lord, I have walked before you faithfully. Ngethembekile phambi kobuso bakho. Ngiyigcinile imithetho yakho, Jehova. Ngikwethembile, ngiyakwethemba lanamhlanje. And with wholehearted devotion, ngokuzinikela konke. Ngenhliziyo yami yonke lithe likhuluma iBhayibheli limchasisa limintroducer sikhulumele ngakho ngale lithe lona uHezekiah wayeyindoda eyathembekayo kumlimi wenza ama-reforms aqakathekileyo esizweni wathatha inyoka uMose ayiphakamisayo wayayichola wayibulala ngoba abantu basebeyikhonza wadiliza izithombe zikaBhali wamethemba umlimi ngenhliziyo yakhe yonke. Lati namhlanje ngasimethembeni nje ngenhliziyo yonke ayikona half-half. Uyakuleka la and have done what is good in your eyes. Ekhala ekhuleka ekhangele emdulini uHezekiah before Isaiah had left the midly court. Sasegumeni khona eseduze aphume egedini. The word of the Lord came to him, go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says, I have heard your prayer and seen your tears. Ha! Ya, but ngicanga ukukhulu itshela imhlolo la. Kulabantu kuthi ungxansithi kulabantu kuthi ngomama. Omama bacabanga ukuthi thina asizwe ubuhlungu. Bacanda sikhali. Mani kibi imhlolo litshelwa yimi indoda. Thina obaba noma inyembezi ungazibonanga mama ngaphakathi siyabe sikhali. Kubuhlungu njengendoda ukuchimpa uphingekho endlini. Uphume usithi uyazingela uzajimba nxa ilanga litshona so ungathola ngisenti ungalasinkwa ungela bhanzi jumbo bhanzi lelayele krimu engaka ungela even lokuyilifiza idrinki okuthi abantwana bazake banathe balale bedlile ungela mpupu kubuhlungu kungena egedini siyabe sisiza umthwalo sisiza ukudangala so siyabe sikhala ngaphakathi lanxa inyembe zethu zingabonakali kufiwe siyakhala umntwana exotshiwe esikolo siyabuza ubuhlungu lathi umlimi uthi yena ayizihambe emtshela ithi inyembe zakhe ngizibonile ngice ukukhuluma lami ngice ukukhuluma lami nxa uyakukhali nxa uyakukhali kwesinye isikhathi abantu bathi uyazenzisa ye umuntu omdala ongaka ukhaliswa yikhonokho yeye isayizi zakho azikhali nxa uyakukhali abantu bakuhleke abantu bakweyise ngenyembezi zakho namhlanje nanzi i-good news umlimi inyembezi zakho uyazazi nyembezi zokufa uyazazi udangele udabukile umlimi uthi uzibonile nyembezi zokweyiswa mama inyembezi zakho ukhala ukhuleka ukhulekela abantu abakho umlimi uyazibona. Khulekela umkakho umlimi uyazibona. Abayanga bekhala, abayanga bekhuleka, besiza ubuhlungu, abacebileyo labaphezulu bengelandaba. Bayibhili kaIsaya umtshele Hezekiya ukuthi inyembezi zakhe ngizibonile. Omunye abesebhala athi yena, inyembezi ngumthandazo olamazwi angakhulumekiyo ngomlomo. Inyembezi onxasehla so, ngamazwi umlomo ongeke wakhulume. Veza ubuhlungu obuphakathi. Umlimi uthi yena, ulele ungalele, ziquma umbombo ebusuku, ngizibonile inyembezi zakho. Ukukhaliswa ukuthi abantu bathini ngawe, bakutshelani bayakweyisa, ngizibonile inyembezi zakho. Njalo lo mthandazo wakho muzwi, malidunisa igama leNkosi Sihlobo Sithandwa. Umlimi uyayizwa imthandazo, noma unyenyeza enhliziyweni, uJehova uyezwa. Ukhuleka usekoneni, uJehova uyezwa. Ukhuleka usemtshoveni, uJehova uyezwa. Ukuzupho, uJehova uyezwa. Usebhasikilini, uJehova uyezwa. Ufuqa ibhara, uJehova uyezwa. Umkhaya, loba lapho khona, umlimi uyezwa imthandazo yethu. Le nyembezi zabantu emhlabeni uJehova uyazizwa. Uyazikhangela. Mbonga ukukhuluma lokho. Nxa umlimi inyembezi zabantu ezibona, labantu abakhalisa abantu, uNkulunkulu bakhangele. Singalibali, singeyisi, kasikhuleke. Njalo umlimi ngala ndaba ngobuqatha bamazwi, kule ndaba lenhliziyo evulekileyo, sikhuluma okungaphakathi kwethu. Khuleka kumlimi uyayizwa imthandazo. Zisehla inyembezi uzikhangela umlimi inyembezi zakho. Engazikhangela umlimi, engaziboni inyembezi, engawuzwa umthandazo, ngoba vele uhlale wuzwa, ngoba vele uhlale ezibona. Uthi yena ku-Isaya, shibilika Isaya. Uyamtshela uthi yena, I will heal you. Praise God. Some 10 minutes before, ubetsheliwe ukuthi awusozusile, uzakufa. But ngomthandazo wokwethemba umlimi, ngomthandazo wokukholwa, ayikhona ukuthi wothi mphombu kwenza, njengokuba ngingumKristu kuyathwana. Baba wathi osezulwini, shua, wakhuleka kuvela ngaphakathi, kwanyikinya izulu, kwanyikinya umdala, wathi yena Isaya shibilika uyemtshela, obumtshela ukuthi uzagula afe, hambe emtshela ukuthi yena, I will heal you. Malidunisa igama leNkosi. Asibe nokukholwa, sithinte izulu. Umlimi abesesithi yena, I will heal you. I will change your situation. I will attend to your call. Ngenxa yokuthi ukhuleke ngokungethemba nokukholwa, hambe umtshele ukuthi uzasila. Uzasila. Asiqedeni la. Leyanenye ichapter engikhulumile sesizayibala kwenye indaba, kwelinye ilanga. Asiqedeni la, lapha kule ndaba la. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life. And I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and the sake of my servant David. Hambe mtshele ukuthi ngizwile umthandazo. Ngizamsilisa. Nxa sengimsilisile, I will defend this city. Ayikhona amasotha akho, ayikhona orobayo. Ungabona ilanga liphuma siyachona yonke into imi kuhle Hezekiah ube kwazi ukuthi yimi ngidefender leli dorobo yimi ngidefender lo muzi yimi ngidefender lesi sizwe mani likhiphe imhlolo sizakulala sizakuphuma sizakuvuka sizakusebenza sizakuhamba ngezimota singabona siyafika lapho esikhona esiyakhona sibone siphaphama ebusuku sibona abantwana izikolo zingavalwa bebuya besuke baye kuma-extra lessons baphenduke singababona bephendukile asomandla ethu lokuhlakanipha kwabo nguJehova othembisileyo othi yena nxa lingethemba ngizalibhadala lini ukuthi liyangethemba I will defend you. I will defend your family. Mama ngeke nganivandela mpitshana. Labathungameli bamazwe bengamethemba umlimi othembekileyo. Noma kulesifo umbhuqazwe singamethemba umlimi uyathi yena I will defend your country. Nxa bona bengamethembanga wena umthembe athi yena I will defend you and your family ngoba uNkulunkulu othembekileyo malidunyise igama lenkosi umlimi ulungile umlimi uthembekile singamethemba uzasivezela ukuthi uNkulunkulu wethu ngelanga lesithathu uJesu uzasukuma uye ethempelini uzasukuma uyetempelini ngoba yikho kukhonzwa khona umlimi abagulileyo basila indawo yokudumisa umlimi kusetempelini akade behlanganisa into zahlangana umlimi engenele walungisa izinto indawo yokumdumisa kusetempelini lapha kukhonzwa khona kuphakamisa igama lakhe wabeyilahla manisibedeni la eseqedile wenza konke kuthiwa uyabuza uthi yena Hezekiya asi Isaiah what will be the sign that the Lord will heal me and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now Isaiah said the Lord this is the Lord's sign to you that the Lord will do what he has promised Shall the shadow go forward 10 times? Or shall it go backwards 10 times? It is a simple matter for the shadow to go forward 10 steps, Hezekiah said. Rather let it go back 10 steps. Then the prophet Isaiah called on the Lord. And the Lord made this shadow to go back 10 steps. Umlimi uyavuma. Ngathina siyavuma. Umlimi angenele empilweni zethu. Besizabona izimanga. Abesebuza uHezekiah athi, ngiyakuzwa ukuthi umlimi uzangisilisa. Ngiyakuzwa ukuthi niza kuyafika ethempelini. Manje nizabona njani ukuthi umlimi uthembisile uzakwenza. Uthi abesenza adinga ukuyisayini so. Athi yena hayi, izithunzi zingaphambili vele lokhu kulula. Ngifuna ziyemuva kutsho ukuthi kwatshintsha lelanga kwakwadlalwa ngelanga umlimi wakhe watshibilikisa ilanga so angani umuntu otshibilikisa ilayithi esenzela uHezekiah ephruvela uHezekiah ukuthi nguzwile umthandazo wakho but nxa esesilile uHezekiah siyibaleni siqedeni la nxa esesilile uHezekiah tho wabiza abantu bazobona inotho yakhe babona ama-bands akhe phandle wabona kudala kwako le moto yakhe iyaduma kwabanzima yazi yahlatshelwa ngabafana betsholotsho icresida la ayebhakile amacresida akhe khona phana kwapaka imdududu yakhe laphana kwapaka amabhuku ngathi kwaba lapha yonke imota la amahama wasuka lapho wabatshengisa imhlobo yenkomo ama-breman akhe, wabatshengisa iinguni zakhe, wabhodwa wabatshengisa imbuzi, wabhodwa wabatshengisa lezinja, amabhuwa, wabatshengisa amahothwela, wabatshengisa le ma-bank account akhe, golida yelalo wabatshengisa, amaplazi akhe wabatshengisa. Kulokuthi aphakamise umlimi, waphakamisa inotho yakhe, wasebuya futhi u-Isaya wathi, zwana ndoda, bekumele ngangaleso sikhathi ususilile, amakhosi azwile, isadiki yonke izwile, i-UN izwile, i-AU izwile ukuthi ubugula ubuza kufa, bebemelele ukuzo-attenda umngcwabo wakho, abanye besebelungise le speech abazasikhuluma emfeni yakho, manje sebebuyile ngoba uyaphila. Bekumele uhlale labo phansi ubatshele ngamandla kaNkulunkulu osezulwini, wena usubatshengise inotho yakho izahamba yonke. Wenza njalo lathi sinjalo lanamuhla. Umlimi engasenzela isimanga, siyakhohlwa ukuba bazi umenza isimanga, sibe busy ngokutshengisa abantu isimanga. Kasiphakamiseni owenza izimanga empilweni zethu. Nxa upasile, phakamisa uNkulunkulu. Ngake ngihlale phansi ngibukela ibhora, amanye ama-players nayese-interviewer esewinile, bathi bona siqala, ngiqala ngokubonga uNkulunkulu ongipha impilo. Sihlobe sithandeka impilo yethu isesandleni sikaJehova, singaqedi isithuba sigcwalisele abantu ithuba esilalo, ngoba sizakufa kwelinye ilanga. Put your house in order, yikuthi siphakamise uJehova wasezulwini, siphakamise uJesu walengayo eCalvary. Abantu babemazi, bamethembe, nxa icilongo likhala, uquqaba lwabantu lumamukele, la ube lesandla ekuhlanyeleni inhlanyelo yesiphambano. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asigcine esandleni sakhe. UNkulunkulu uyezwa, uNkulunkulu uyazibona inyembezi zethu. Singamethemba, uthembekile, kasihlaleni kuye. Umlimi asenzele kuhle, kasikhulekeni. Babolungile osezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda. Siyabonga umsa wakho. Sile thembe elihle kuwe, ngoba kawucimezanga, uyawubona umumo wethu. Uyakubona ukusihlukuluza empilweni. Nxa sibiza sicela usabele, usisondelele, usincedise. Nxa sesisilile, nxa into sezisihambela, sithinte ngaphakathi yethu, singaziphakamise, siphakamise wena. Ngoba lathi khathesi usigcine nsuku zonke, ngegama lakho siyakhuleka. Amen.